Sebezamile baningi bethi sohlukana kodwa lento yenzeki. Obathu baby ungidlisile kanti abazi ukuthi mina ngisemathandweni. Wowe ndizamshini,
wowe ndizamshini baby.
Angizokuthengela
sandwesa,
angizokuthengela ibhanoyi.